Molweni, ndiyanamkela kulo mboniso olandelayo. Sizawuthi ke siqhubekeke nalo mboniso wokuqala ebesithethe ngawo. Sithetha ke ngee-equations ezingalandelelekiyo okanye ii-equations ezingakwazi usinika isisombululo. Masithi ke ngoku njengoba ke ububiziwe ngumcebisi wenkosi ukuba azokuncedisa ngezibalo. Uye ke wathi emveni kokuba ke ninazama ukwenza izibalo, nabona ukuba ezi equations zenu azilingani kwaye azininiki impendulo ecacileyo. Uye wahamba ke umcebisi lo wakhe wayojonga iinkcukacha zakhe. Uye wabuya ke ngoku ecela uxolo ukuba iinkcukacha zakhe azilunganga, ikhona into angayenzanga kakuhle. Uyabuya kuyaxelela ukuba ngoku ebeye kwityeli lokuqala evenkileni uyothenga ama-apile neebhanana, ebengazithenganga ngeerandi ezintathu, ebezithenge ngeerandi ezintlanu. Nitsho ke ngoku nilungise ke ngoku izibalo zenu ukuze kaloku nizawubala ke ngoku ngeerandi ezintlanu. Into ethetha uba ke ngoku akakhange athenge ngeerandi ezintathu, koko uthenge ngeerandi ezintlanu. Masithi ke silungise ke phaa endaweni yesithathu sibhale esihlanu. Into ethetha uba ke ngoku ezi kilogram zimbini zeapile nekilogram enye yebhanana zibize iirandi ezintlanu, hayi iirandi ezintathu. Into ethetha uba ke ngoku i-equation yethu izawuma ngohlobo ngu-2a, kuba kaloku sathenge ikilogram ezimbini zama-apile, sizidibanise no-b, kuba kaloku sathenge ikilogram enye yebhanana. Into etshintshileyo kuba ngoku uzithenge ngeerandi ezintlanu, i-5 rand, hayi ngeerandi ezintathu, i-3 rand. Ibe ke ngoku le yi-equation yethu entsha. I-equation yethu yesibini ke ngoku yona ayitshintshanga, kuba kaloku yena ubuyile umcebiso wokuxela uba inkcukacha nje ayiphosileyo yile 5 rand, irandi ezintlanu qha. Enye le equation yesibini isalungile. Ngoko sisenala equation ke ngoku yethu ethi 6a plus 3b olingana ke no-15. Uba kaloku uthenge iikhilogram ezintandathu zama-apile, wathenga neekhilogram ezintathu zebhanana, uzithenga ke nge-15 rand. Uthi ke ngoku xa unezi equations zimbini siza kwenza ke ngalaa ndlela yokuqala besisebenzise laa nto ke kuthiwa apha esilungwini elimination method, le ke ngoku yokususa into ukuze sikwazi ke ngokufumana isombululo. Sizawuthi ke ukuze le equation ifane naleyana sizokwazi ukuthi zihlabane sitsho sifumane isombululo, sizawuthi siyiphindaphinde ngo-negative 3. Sawuphindaphinda yonke equation, lonke inani eliphaa kwi-equation ngo-negative 3. Xa siphindaphinda u-2a ngo-negative 3 sifumane u-negative 6a, simdibanise no-negative 3 ophindaphindwe ngo-3b ibe ngu-negative 3b alingane no-negative 3 ophindaphindwe ka-5 sifumane u-negative 15. Ibonakala inomdla, inikisa umdla ke ezi equations kuba uyabona uba zisike zangathi ziyafana, kwaye uyabona uba apha ngasekhohlo xa uzawuzisombulula ufumana siuba u-6a uyahlabana no-negative 6a, naye u-3b uyahlabana no-negative 3b. Uyabona ke ngoku ukuba apha ekhohlo kuzawushiyeka iqanda, nalapha ngasekunene uba uyajonga u-15 uzawuhlabana no-negative 15, siphinde sishiyeke nelinye iqanda. Sibe isombululo sethu sithi ke ngoku iqanda liyalingana enye iqanda, 0 is equal to 0. Ibe ke yinyani ke leyo kuba kaloku 0 yalingana omnye u-0. Kodwa uyabona uba le mpendulo yethu ayikasiniki impendulo ecacileyo kuba ive yasixelela uba u-0 uyalingana no-0. Ibe ke yinto esihleli siyazileyo kodwa ayisiniki nkcukacha yokuba yimalini iapile, yimalini ibhanana. Phinde ke ngoku athi umcebisi makhe sizobe igrafu, sizokhe sibe nomfanekiso ngqondweni kwezi equations zimbini, kuba ke nawe ke ubukhe wayizoba igrafu ekuqaleni kwaye ibisincedile phaa ekuqaleni ukuze sizibone kakuhle equations ukuba zihamba njani na. Masiphinde ke nangoku sizobe sawuzoba umgca ohlayo nomgca oya ecaleni ukuze sizakwazi ke ngokuzoba ezi equations sibhale imigca yethu emihlanu enyukayo noma sizobe emibini eyangapha ecaleni. Masithi ke ngoku ukuze ke sizobe njengoba besenzile nasekuqaleni funeka ubu abe yedwa apha ngasekhohlo. Masiqale ngale equation ethi 2a plus b is equal to 5. Yona ke ngoku xa sisusa u2a macala izawushiyeka ithi ub ulingana no negative 2a plus 5. Uba ke siyayibeka sawubeka ichokoza lethu pha ku 5 kulo mgca unyukayo sehle kabini sithi siye kanye kakanye ecaleni usogqiba ke ngoku sizobe umgca wethu we-equation le ke ngoku yokuqala sizobe umgca wethu uyihlayo sizobe umgca wethu. Masithi ke ngoku sijonge i-equation le ke ngoku yesibini le ethi 6a plus 3b is equal to 15. Yona ke ukuba sisusa u6a macala sizawushiyeka no3b is equal to negative 6a plus 15. Siphinde sisuse u3 macala sitsho ke ngoku sohlulahlule ngo3 macala ekhohlo nasekunene sitsho ke ngoku sishiyeke nob olingana no-negative 2a plus 5. Yabona le niba le equation yesibini iyafana la yokuqala inikisa umdla ke lento uba as equations ezi ziyafana lento le iye yakothusa kuba kalokho angocinga wena uba ziyafana utheke mawukhuyijongisise kakuhle le niba ithetha ntoni na. Lento ithetha okokuba as equations ezi ziyafana into ethetha ukuba izisombululo zayo naphi na apha kulo mgca noma ungakhetha phi na kulomgca isisombululo zasifumana siyafana nesama apile siyafana nesebanana. Le nto ayisiniki mpendulo isixelela nje ukuba iyafana isisombululo esizathu sisifumane seapile nesebanana kodwa ayisiniki isisombululo esi sisifunayo thina. Iyasixelela okokuba xa sithenge ikilogram eziphindaphindwe kathathu kuneza sesizithengile kula veki sizawusifumana impendulo ezifanayo rhoqo. Uba uyaqaphela ekuqaleni besithenge ikilogram ezimbini zama-apile kule game elandelayo sathenga ezintandathu into ethetha uba elaa kilogram zimbini siziphindaphinde kathathu. Uphinde ujonge ekuqaleni besithenge ikilogram enye yebhanana ngoku sithenge ikilogram ezintathu zebhanana inothi ukuba siziphindaphinde kathathu nazo. Uba uyaqaphela ibisibize iranti ezintlanu imali ngoba siyothenga okokuqala ngoba siyothenga usibini asibizi 15 rand into ethetha uba nemali yothenga iphindaphindwe kathathu. Uyayibona ke ngoku le nto eyedala uba ezi equations zifane kwaye zibe nomgca omnye into ethetha uba iinkcukacha zethu zilungile ngoku ziyalandeleleka. Koko ingxaki yile nto uba ke ngoku sithenge ikilogram eziphindaphindwe kathathu zama-apile nezebhanana yiyo into nemali yethu iphindaphindwe kathathu. Ngoko ukuze sifumane isisombululo kuzawufuneka ke ngoku umcebisi asinike ezinye iinkcukacha okanye aye kuthenga ikilogram ezohlukeneyo ezingaphindaphindwanga kathathu uneze wazithenge kuqala ukuze sizokwazi ukubona kakuhle uba yeyiphi eyimali ethile yeyiphi enimali ethile. Uba akayenzi loo nto asuzukwazi ukusifumana isisombululo. Sizawuthi siqhubekeke nalo mboniso nakolandelayo.